Lo mkhonto nuphethe wenkosi yethu uSothondoza.
Adonisele ba, omkhulu, abani bona?
I don't understand.
Hayi, umkhulu akayena uma stand.
Yakhi baba fe. Abizo